hambe kahle kakhulu bese nabantu bebesihambele ade bezosimotivate bakhumbise okukhulu ukusamukela as engineering iqala eUniZulu and nami ngivile ngicomfortable and more welcomed euniversity and they tell us more about the university level, how to adapt from high school level to university level. And lokho kuzosiza kakhulu ukuthi siqhubeke sifunde siphase singabi nemlenze kuzoba yinto ezosibambezela. Sigcine sesifunda iminyaka engaphekwa le esilindele ukuthi sithole ama-degree ethu. And ngithanda ukubonga kakhulu izipho abasinikeze zona neyalelo abasinikeze zona. And nanokuthi sifile welcome euniversity and abaningi bayakhala nge-online learning kodwa ke as time goes we will adapt to the online learning. Engikuthandile kakhulu namhlanje izinto abasitshele zona imiyalelo abasinikeze yona esingabantu bokuqala benza engineering and sibonga nokuthi uVC ubekhona esitshelile ukuthi akusiyena umuntu othanda ukuhambela lokho kusikhombisa ukuthi sibalekile. Ngithanda kakhulu ukubonga ithuba abanginikeze lona euniversity Zulu ukuthi ngibe one of their student and into eyangenza ukuthi ngikhethe uNizulu ukuthi I've seen many people achieving their degree at uNizulu and lokho kwanginikeza umfutho ukuthi nami if ngingaya eUNizulu I can achieve what I want to achieve and then from now on what I'm hoping that I will get my degree at a time and then become a successful person so that I could help one of our younger generation to achieve their degree.